Karangi kage keupe hivi kama juna msomali. In short nika half past. Dana mwendo wakudana kakitembea utakapajicho. Kanazingwaga vijana kwa mapozi ata na mitindo. First time nilikangukia kama vipi nikajivunia. Nika kapiga marungu rungu rungu kame chizi na banana.
Banana.